Tonight on Muvhango.
Ke tseba. Hore. Hona le dilo tse ke di entseng selling wrong. I have a plan.
Hey, hey, plan ya eng? Watsa ke yona ntumpleletseng yona eo ka mora hore o nkhrekanyetse ka chalet yaka. E bile ke nanang hore o ntse o patala rente ka yona mo. Ska nghlantsa wena. Ha ke le wena nka bua ntho e hlalefileng, ko fa metsotswane mehlahla.
Muvhango, tonight at 9.